acting so funny. What's wrong, Billy?
My doctor says I have...
Are they contagious?
I don't think so.
Where'd you hear that?
No.
You're in Mansfield. Whoa, 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 wh